Ndikulandireni okondedwa womvera mudzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndikulemekeza Mulungu chifukwa chakukoma mtima kumenenso Mulungu watikomera mtima lero. Lero ndi pa 24 November 2024 tsiku la Mulungu. Kumwamba kwatikomeranso mtima kuti titha kufika tsiku la lero. Mene taliona tsiku linzanga ndi chisomo komanso chikondi cha Mulungu. Kunena dzona alinkuthekera Mulungu osalola kuti inu ndine tifike. Sizimene timakhala nadzo nthawi dzonse. Ayi. Tilibe chotiyenereza tokondedwa omvera kuti titha kumafika tsiku ngati la lero. Koma Mulungu mwini ali mchikondi ndi moyo wanga komanso moyo wanu kuti titha kufika tsiku la lero. Ambuye alemekezeke. Okondedwa omvera, dzulo tidali pano koma tisanafike pa dzulo, ndifuna ndilimbikitse nonse amene lero mumakumana mkumano wa kupemphera musonkhano wa Yehova kumene mmakalimbikitsana mawu Mulungu. Ndimafuna ndikupempheni pedzekani, musalole kujomba. Ayi, lero ndi tsiku labwino loti mukamulemekeze Mulungu padzabwino dzimene wakuchitirani muwiki yonse ya mtundu. Kunena dzona tumuli dzambiri dzimene mwadusa kondidwa, mwatetezeka muzochuluka ndi Mulungu amene. Kala nini mtima nanunso makwanitsa kanthokodza Mulungu mwachita dzambiri pamwe wanga. Munthawi imene ena kugona ni njala, pa nthawi imene ena kumwalira matenda, munthawi imene ena aberedwa, ena chitiridwa zakuti. Koma ine ndokha mwandipampanisa muzonsezo ndi chifukwa chokwanira choti ntha kukulemekeza nachoni padzabwino ndi dzadzikulu dzimene mwandichitira. Ambuye alemekezeke mbali. Ndikuona ukukonzeka kuti ukapezeke kumpemphero. Pamene ukumvera uthenga ndikuona uli busy side naye ukutakataka kuti zina zake zichitike mwamsanga kuti ukapezeke musonkhano Yehova. Ena amene simunapezekepo koma muni ndi khumbo la kufuna ukapezeka, tafufudzani kumene anzanu amasonkhana. Kapezekeni mukasonkhane musonkhano mene. Ndikokoma kukhala mnyumba Yehova ndikumtumikira Mulungu kutsiyana nkukhala kudziko limene lilibe chiyembekezo. Ambuye akudalitseni. Dzulo tidali pano kondedwa, tidaona kumwamba kwa sopano ndi dziko la sopano. Munthunso tindamuona watsopano. Munthu watsopano ndamena kukakhala ndi Mulungu, akakhala ndi Atate ndi Mwana kumpando wa chifumu. Nde tinaona kumwamba kwa tsopano ndi dzikonso la tsopano, Yerusalemu watsopano, amene ananyamula gulu la anthu oyera mtima, amene anavekedwa zovala dzoyera zimene zinatsukidwa ndi mwadzi wa Mwana Wankhosa. Dzovaladzi zimayimirira chani okondedwa omvera? Mulungu atithandize. Dzimayimirira chani? Chifukwa kuti dzidali zoyera ndi kuti ndikuyeretsedwa kwa machimo kumene iwowa anayeretsedwa nako, kupukutidwa kwa mitsozi imene iwowa anapukutidwa. Ndi anawaveka dzovala dzimene dzimaonekera mmene mkati mwawo mulili. Kuyera kwa chovala chimene anavekedwa mkwatibwi ndi chizindikiro chonesa kuti mkati mwake mwa mkwatibwi moyera mulibe tchimo. Anasukidwa ku tchimo ndi mwadzi wa Mwana Wankhosa. Ambuye alemekezeke okondedwa womvera. Mulungu wathu ndi wabwino, wopambana ndi wokhulupiririka. Okondedwa womvera, Baibola tionetsera kuti anthu amene akakhale mu Yerusalemu atsopano, malo ake amene anali aka Mulungu, akakhalanso malo wa okhala iwo. Mulungu alemekezeke kwa okhala amene akukhumba mtima wawo kuti tifuna tikhale anthu amodzi okadya pamodzi ndi Mulungu. Ku dziko limene maliro kulibe, ku dziko limene matenda kulibe, dziko limene kulibe kwa umphawi, dziko limene kulibe kwa masautso, tikakhale kumeneko. Ambuye akudalitseni. Ndiye amika Ambuye mama wanu. Mulungu andipatsa mutu wina mene ndimauka kutulo, ndinamva kulankhulidwa kuna kuti upite ukalangize ukalankhule ndi anthu anga pa chilimbikiso chochokera pa mutu onena kuti ukalimba mtima musautso wako umapambana. Ukalimba mtima musautso wako umapambana, kapena kuti udzapambana. Okondedwa, kuli msautso kudziko kuno. Koma iwe ukalimba mtima, chifukwa kulimba mtima kumakupangitsa iwe kupambana. Andi ambiri alepera koma kutekera kuti atha kupambana kulipo chifukwa cha mantha adzimenedzi waopedzadzo. Kukondedwa pokhala woyera mtima kudziko kuno kuli zotopeza nzambiri. Ndeti werenga buku la Danieli mutu nampala 3 kuyambira ndime ya 4. Mawotsogolera kuti anzache Nebukadinezala tiwerenge pamenepo. Nebukadinezala apanga fano la golidi. Lilincholinga fano lipo lipanga. Tiwerengo kondedwa. Inu anthu amtundu wonse ndi adzi yankhulo zonse mukulankhulidwa kuti muchite izi. Mitundu ya anthu ndi chiyankhulo chilichonse mukadzamva kulira kwa lipenga chitoliro zedze tsatsi zisakasa ngoli ndi nyimbo za mtundu uliwonse muyenera kulambira ndi kupembeza fano la golide limene mfumu Nebukadinezara anayimika. Aliyense akazale lambira asaza aliyense amene sadzalambira ndi kupembeza azaponyedwa nthawi yomweyo ng'anjo ya moto. Choncho anthu onse aja atangomva kulira kwa lipenga chitoliro zedze satsi zisagatsa ngoli ndi nyimbo za mitundu uliwonse analambira ndi kupembeza fano la golidi limene mfumu Nebukadinezara anayilimika. Pa nthawi imeneyi alauli ena anafika ndi kuwanenera zoyipa Ayuda. Iwo anati kwa mfumu Nebukadinezara, inu mfumu mukhale ndi moyo wautali. Inu mfumu munakhadzikitsa lamulo kuti aliyense akamva kulira kwa lipenga chitoliro zeze tsasi zisakasa mingoli ndi nyimbo za mtundu uliwonse ayenera kulambira ndi kupembedza fano la golidi. Ndikuti aliyense osalambira ndi kupembedza azaponyedwa ng'anjo ya moto. Koma alipo Ayuda ena Sadreki, Meseki ndi Abedinego anyamata atatu amene munawayika kuti ayang'anire ntchito ya mdera la ku Babiloni. Anthu amenewa sakumvera inu mfumu. Iwo sakutumikira milungu yanu kapena kulambira fano la golidi limene munalimikalo. Atati, mudzina la mphamvu la mbuye wathu Yesu Kristu, lankhulani mawu anu mkati mwa nkhani, tipatseni mavumbulutso ama kuti tilankhule chimene chili ku mtima kwa inu Kristu Yesu. Mudzina la mphamvu la mbuye wathu Yesu Kristu tapemphera ndipo tidzamva. Amen. Okondedwa umvera, chinthu chimene chikufunikira apa ndi kulimpa mtima munsautso umene iwe ukukumana nawo. Andi ukalimpa mtima udzapambana. Okondedwa omvera, anyamata ta achulawo mayina kwawo ndi Azariya, Misaeli ndi Hananiya. Atafika ku Babulo anapatsidwa mayina a milungu ya ku Babulo konko. Anacha mayina ena kuti Shadrach, Meshach ndi Abednego. Okondedwa nyamatawa anali Ayuda, anapezeka mbabulo chifukwa cha ukapolo umene dziko lawo ku Yerusalemu anatengedwa nadzakhala akapolo ku Babiloni ndi mfumu Nebukadinezara. Koma mmene amatenga kukhala akapolo sizikuonetsa kuti iwowa ndi amene analakwira kwa Mulungu. Ayi, iwowa analibe pamaso pa Mulungu chiyimireni. Koma pokhala dziko lachimwa potenga ukapolo anatenganso ndiwo omwewo. Atafika ku Babiloni kudachitika dzinthu zimene zimafunikira Mulungu atanthauziridwa ku zimene analankhula, zimene mfumu Nebukadinezara adadziona mmaloto. Kuma panaribo zitanta udzira za zimenezo, panafunikira antu amene pantima pawo pali Mulungu. Andi Mulungu podziwa kuti ngakhale ananga amangidwa kukhala kapolo ku dziko la Babulo, koma kwa ine ndi amfulu. Kodi madziwo kwandinomvera, anthu ena ku dziko kuno athomoneka ngati opanda pake, anthu ena ku dziko kuno athomoneka kuti osaphunzira. Anthu ena ku dziko kuno athakumatengedwa kuti maphunziro awo ngochepa, athakumaoneka ngati alibe chuma, inde alibe ndrama, ngakhale njinga ya kapalasa alibe. Uko ndinomvera ngakhale wiribala yoyendetsayi alibe. Koma tamvetserani, Mulungu wakumwamba, Mulungu wa Israeli, amawerengera anthuwo kukhala mchipambano chake. Andi Mulungu sawerenga kukhala kapolo mene inu mungatengere, ayi. Ndi kumeneko atatanthaudzira za cholembedwa chofanana kuti amene atatanthaudzire azakwezedwa. Ndi panali Danieli ndi anyamata atatu awa. Danieli ataulula za chimene fana chitengera mu intercession kuchipembedzera ningoyidula sikumene tili woko ndipo. Ndi atapembedzera Mulungu anawaululira za chimene mfumu idaona koma osachidziwa chifukwa pembo inafika kuti maloto a chinthucho anafika mfumu opo ayiwala. Zosatira chifukwa chona kuti anthuwa alulula zimene ku Babiloniko anthu alephera kuzulula, amasenga ndi alawuli alephera kuzulula, koma Mulungu wa Danieli ndi anyamata atatu awa waululira, analankhula kuti amene atadzalankhule za chimenechi adzapatsidwa ulamuliro, adzakhala wolamulira ku dziko ku mambali dzina za zigawo za dzikoli. Ndi anyamatawa ifanya kuti anaulula chimene Mulungu anaululira, anagawiridwa kukhala oyang'anira madera ena aku Babiloni. Kunadzuka chinthu choti chizeneka kupembedzera fam Babiloni, anthu amapembeza mafano, amapembeza mirungu yosema yosalankhula, anali nzikhulupiriro zawo zose ana nzikhulupiriro za Yuda. Ndi iwo wa Babiloni mo chifukwa chakukwedzedwa maudindo ku dziko limene sila kwawo, anthu a mdzikolo ziwanga madoda amenewo anamba kuchita nawo jealous. Pali jealous lina limabwera chifukwa chakukwedzedwa kwa wina. Wina wake Mulungu akamamulemekedza kumadzuka anthu amene amapeka zinthu zofuna kuti amumvetse kwawa, anchotse pa position imene munthu jali. Ndimafuna ndilankhule mwina padzuka dzoti zikuchotse pa ntchito kuntchito kumene ukuyigwira. Koma ngati uli mwana wa Mulungu sizichitika, ayi uli Mulungu wakupambanitsa kudzimenetsa, asema maupo akupangira dzampiri pa moyo wako zoti zikuchotsetse ntchito, akuchotsere business pamene umakhala. Koma Mulungu wako akakhala ndiwe palibe okuchotsa pa chimenecho. Anthu amafuna machina Danieli makamaka Shadrach Meshach ndi Abednego achotsedwe pa mpando. Ndi analimbikisa mfumu kufano limene anasema. Ndi panali malamulo afanolo kuti pakulira pa zeze sasi zisakasa mingoli ndizoyimbisa dzina. Anthu akangomva kulira kwa dzimenezo azigwada, azigwa pansi, aziyamba kulambira, azilemekesa mirungu imene mfumu Nebukadinezara anayiyimika ku Babulo. Ndi analankhula kuti dziko lonse la Babulo mwachilankhulo cha mtundu unaliwonse maka mwa anthu osiyanatsiyana amapezeka mBabiloni. Aliyense akangomva kulira kwa zitoliro sasa zeze ndi kuimbisa kwa dzina mingoli ndi nyimbo dzina akangomva tererere tototulilutili chilichonse chalira mwa saundi yake, anthu adzigwa pansi pi chafufu mimba kuyamba kulambira kuzimene nzosalankhula zopanda moyo. Ndi anakhazikisa malamulo. Okondidomvera zimene zijazo zimachitika kumakhala msonkhano wa dziko lonse olambira zimirungu za mfumu Nebukadinezara. Anyamatawa ngakhala ali dziko ngati akapolo koma Mulungu alemekeza akhala oyang'anira magavana, anakhala oyang'anira madera ena okondidomvera a Babiloni. Sana samare chifukwa timayang'anira mfumu yathu ndi Nebukadinezara. amene ali kutsogolo kwambiri kwa dzikoli olamulira akuoneka kuti ndanebukadineza koma iwo amayangʼana kuti pamwamba pa Nebukadinezara pali mfumu ina yoposa mphamvu za Nebukadinezara ndiye Yehova ameneyo ndamene timamvera kulankhula kwake akati tilambire timalambira akati tigwadire timagwada sitingagwadire mafumu a dziko lapansi amene chimene kuchipembeza sakuchidziwa kulimpa mtima tu uko kondidomvera kulamulo loyikidwa ndi dziko koma anthu alendo nkuna sitilambira sichopheka uko kondidomvera andi sakusamala ulo ntchito yathu atatichotsa koma tisachosedwe pamaso pa Mulungu lero anthu ambiri chifukwa cha mantha panopa muchoka ntchito ngati mufuna kuti musamagwire ntchito siku lakuti limene loti siku limene umakakhala nkukamulembekeza Mulungu wako amakudza kuti kuyambira lero mulibe siku loti muzipuma kuyambira lero muzigwira tsiku naliyonse 7 days yonse inosi mapuma muzigwira ntchito nani stop ngati simukufuna ntchito mwayi muchoka pano mbala malolera kuti andi nkhumudwitse bwanji Mulungu ndisakhumudwitse kumene kupeza ko ndalama bwana ndamva nzipemphera mu mtima hey kokondedwa womvera Mulungu anapatula tsiku limodzi lopuma inu ndinu ndani kuti musakakhale tsiku lopuma ino ndinu ndani loti mukamulemekedze Mulungu mwini zikomo Mulungu 6 days mukundipatsa moyo mukundipatsa ndalama banja mwandipatsa ine koma nkunena kuti nditenga masiku ose fa chabwana amene ali pasogolo panga wawirima kuti nkati sindimampita kuntchito siku lopempherali ineyo ndithu ntchito yanga yathu koma nyamata wasamasamala ngati ntchito yana ndipatsani Mulungu ine chitanga singathe fa chapanga mwapabwana ine siningalephere kulemekeza Mulungu chifukwa chosamala ntchito ine ngati Mulungu wanga wafomereza nsagwire ntchito andipatsapo kudya ine ndizidya kodi alipo olimpa mtima otere anthu ambiri ndi mauoka timachita mantha andi panopa tinasiya kupezeka musonkhano tinasiya kupempherefa cha mantha ame tinaopyezedwa ikangoti mwapita pano yathu ndio mutse Mulungu wako ambuye ngati muna ndipatsa ntchito ndili ndi mulinuyo ndakonzeka ithe kumaso ngati muna ndipatsa ndinu kuti nzagwira ndigwira chifukwa ino ndi Mulungu wabwino simunalephere kupampana iyi ndi nkhondo koma ambiri timagonjera nkhondoyo mawu ankumanira kuti ndife amphamvu muli ndi mphamvu pati ndikampa ndinuyo muli ndi mphamvu pati kupeza mwagonjetsedwa kale nde zidakhazikika Bible ikuonetsera kuti zikangotizalira anthu onse ambabulo ndi anthu ena kusiposangana mtundu wa anthu koma wonse odzungulira mayiko amene anapezeka mbabelon amagwadira amalampira akuti pamenepo ataona alauli ena onenera kwa mfumu anaona kuti Shadraki, Meshaki ndi Abednego anyamatawo alichimire zikalira zogwadisa pansi osakugwada zikalira zogwesa pansi anthu chafufumimba iwo sakugwaya chifukwa chana nyamata wasakugwa samagwededzeka fa maziwa ompembeza kuti ndi Yehova iwo akamaona fano losema amaona kuti si Mulungu nchotsema chimene chipakamwa pake palibe Mulungu ndikulankhula ndi wina nzibambo amalankhula ndi zitumwa zimene zili mkamwa zili mthumba mwake koma chitumwa chokuchusa tiyenda bwanji ichocho sichimayankhula umayankhula ndi wewe ndio mapachi amakupatsa bize uzingochira nkhulira nthawi ine lese ambuye ndikunyamuka ndikupita ulendo wakuti mundiendese bwino isichiyankhanso kuti auyenda bwino ayi koma mwachikhulupiro chake amamva kuti chamva mawu amene wamati akhulupirire kwa Mulungu amakhulupira chinthu chimene chilibe pakamwa chinthu chimene chachita kusokedwa chili mkapiro chinthu chimene sichingalankhule wina ndikukamba pano wayika mpaka mu nchunu zitatu akuti zimene zinde chitetezo changa chimenecho ndi Mulungu osema Mulungu afano ndi amene kukhulupirira zinthu zosalankhula zopanda pakamwa ndikumadzika nshopu nkumati zimene zimene zikutetezera business yanga zimene zimene zikusunga moyo wanga ngati ndikusamalilika banja langa ndi zimenezi koma zilibe yankho zilibe pakamwa zikufa ngatizo singangamana kupatsani anachita kukatenga mitengo jankuitenga kuchoka na kutchire kukaidula ataidula nkuibweresa pakhomo ndikuiyanika ndikuiumenya ndi zuwa iyo jankuferatu ndikuiwotcha ndi makala ndikuikala nkusekuchatheratu chopanda kupatsa wazika chikulupirira pano kulupia chimene cho chimene kumaenda nacho okondidwa chimene chima kupambanisa si chocho koma chifati iwe waikapo machikulupiro chako chikulupiro cho chimene chimachita koma kunjira yola kuika ambuya titandize ndifake tiweyo manina kuti nchito zanga zikuenda bwino business kuenda bwino sikuti ndidzimene tsije fan zako wina anango zitenga sana zikhulupirire mene usana zikhulupirire pano pasizi kumuendera okawa chakumkawirabe kusonyetsa kuti zimenja zatengera iweyo mtima wako sizozwai koma musatana wakupanga divert iweyo koma sukudziwa nde Satrak Meshak Abednego anakana kupangidwa diversion anakana kuti ife tizilambira izi malo mwa Yehova anakana kodi alipo amene angadzuke nkula kusitilambira nawo zimene mukulambira ndiye Bible ikuonetsa kuti anthu aja anapita kukamauza mfumu kodi amfumu kodi sindi namene mwakhadzikitsa lamulo kuti aliyense akamva kulira kwa ilipenga chitoliro zeze sasi nchisakatsa mingoli ndi nyimbo za mtundu uliwonse ayenera kulambira ndi kupembeza fano la golidi ndikuti aliyense osalambira ndi kupembeza azaponyedwa mung'anjo ya moto ili mfutso apita nalo kwa mfumu zija zimene munakhadzikitsa polankhula pakamwa pano andi ndikuvomeredzeka boma nkusainira sinu mfumu kodi ali nchona chinthuchi ndiakuti bwaji nanga mabwera ninkhani mene akuti komatu alipo ayuda ena Satrak zina lake Meshak zina lake ndi Abednego anyamata atatu amenewa munawayika kuti akhale oyang'anira ntchito ya mdera la ku Babiloni anthu amenewa sakumvera inu mfumu iwo sakutumikira milungu yanu kapena kulambira fano la golide munalikhazikisalo tingolambira ndife tokhatokha koma nyamatawa sakulambira zoti munapasa ntchito sakusamala zoti munapatsa amakhala mmapalilamenti sakusamala chimene akusamala kuti sitigwadira inota magwadani ndekogwadako tikumagwada nditokha ndeti mafuna mutifusire kifazi kanga tikuti lamuloli linagwera kwa ife tokha iwo palibe chowakhudza samvera pakamwa pano za zimene mwalankhula iwo alibe nazo ntchito kodi ncho inuyo mukulola kuti zikhale chonchi chinampangisa mfumu Nebukadinezara kukhala ndi ukali kukwiya anyamata mtundu wanji oderera osafuna kumvera kudzimene ine ndinakhazikitsa ehetu ali mulungu amene akuwuza kuti musalambire zimenezo ine ndilipo Yehova wanu kodi alipo amene angalimpe mtima chonchi okondedwa kwasongedzedwa kale moto mwalamulo kuti ngati sugwadira moto lili ukudikira munthu amene sagwadira nkulambira milungu ya ku Babulo uli choncho moto kuyaka mwakonzeka inu mungalimbe mtima kuti ndira sindilambira kokondedwa moto umene wayasidwa ndi mtundu wa matenda amene amakhoza kukutengerani muli wokhulupirira kwa singanga chifukwa chongoona kuwawa kwa matenda amene mukumvera anthu abwera pokpone kuti matenda wawa munthu amamwalira ngati sapita kwa singanga inio kukova zoti amamwalira umenewo ndi ngati moto umene wakolezedwa kusogolo kwa nyamata amene ndi Satrak Meshak Abednego njala imene yakugwerani ngati ndithu inotu muzingokhala ndi mulunguyi njala iyikuphani bobola muzigona ndife tizikupasani achakudya moto ngati utivomeredze kuti iweyo ukadye ndikuti wakana motowo sukuvomereza koma nyamata akulankhula kuti ngakhale siningalole kuvula kuti ndidye nkwabwino ndife ndi njala chifukwa ndakana kuvula Yehova wanga ngati wavomereza ndife ndi njala ine nkwabwino nditafa ngakhale mulungu wavomereza matendawa ndife ndi matendawa ine ndifa ndi matendawa koma siningalole kuyamba kukagwadira msupa siningakagwadire zitumwa ndondocha ineyo chifukwa chofuna machiritso ayi ngakhale banja likusowa ine siningalole kuti ndikambe kulambira singanga kuti ndipeze banja ayi ngakhale mwana akusowa ine siningalola ndizikayamba kumwa zokumwa zimankhwala kuti mmenemo ndi mmene muchokere mwana wanga ayi Ngati Mulungu wavomereza ndizafe kudziko ndilibe mwana ndakonzeka koma sindi kusiya kulambira Yehova amene anandipatsa moyo alipo ngakhale ntchito zikusowa koma sindingalole kugulisa thupi langa kuti ndigonedwe ndipeze ntchito alipa dzima ya mpira lima kampani pano ena ndi masekretari ena mmene mundi makalaliki komalo wachifa cha kugonedwa ataopa mavuto ni njala imene yakufutai kuti inu muzingokhala simudyatu pano lowani mu ntchito muzigonedwa ndi abwana amani njala akatelwa kulempeni ntchito ndikukamba pano wina walowa mu ntchito chifukwa chogonedwa wakhala kapolo wogonedwa wa abwana kodi uku ndinomvera zimenezi simungaime amayi nkuna kuti sindichita moto kuyaka mavuto okumanawo moyo zokuopeza chimene amachipanga kuti chapange mantantuwa kuti ambe kulambira mafano ndi moto koma nyamata anakonzeka takonzeka kukalowa mmoto si takonzeka kukalowa mmoto sitingalole kuti tiyambe kulambira mafano chifukwa chakuopa moto mulungu wathu ndi amene amayasa moto ali moto oposa moto okolezedwa ndi anthu ndiye ifeyo takonzeka kukalowa motomo ndipo iwo asanamvepo kuti munthu amapulumusidwa ku moto ndiye kuti moto umene ndoyamba kumva kuti kwakolezedwa moto umene munthu amene asalambire fano aponyedwemo koma nyamatawa sanamvepo zoti mulungu amapulumusa koma iwo anena kuti ife sitilambira sitigwada ayi okondedwa mvera nyamata wadi usanagwade mfumu inakwiya kumusiko anditakwiya inatenga madoda kwalamulira anyamata popeza sakufuna kundilambira kulambira milungu yanga mwatenge mukaponye mung'anjo ija imene tinayisonkhanisa ija yowawa ya moto ija akalowe mmenemo anyamata anakuti ngakhale mulungu wathu ife sazatipulumusa mung'anjo iyi koma sitilambirabe sizi kutiopeza sizi tisintha kuti tichoke pamene taima pomwepa ndipo tilambira mulungu amene munatitenga inte ku babulo kuno ngati akapolo koma mulungu wathu watipasa ufulu mitima yathu tili mchimwemwe ndingakhale titaphe nkwabwino tiphe chifukwa tili pa dzina Yehova koposa kukhala ndi moyo chifukwa cholambira mafano ife sitilola kulowa muzenjera amu mafano chifukwa chachita mantha ife tilimbikabe pa mulungu ameti kunkhulupirira ngokakhale mulungu wathu sazapezeka mzenjemo kumefe takonzeka kukalowa ndani uko ndinomvera ngalimpe mtima chonchi ndani lelo angalimpe mtima popeza zimene zimatigonjetsa ifeyo anzathuwa zimenezo amangona ngati nte izinso nchani izi zomango choponya teche kagwetsera uko koma lelo maboza enieniwa ama ndikusukunula chikristu changa miseche nienichi imasukunula mkristu wamphamvu chikristu chake okondedwa matenda enieni mutu weniweni uja kunsukunuliratu munthu banja lenileni licha limansukunula munthu kutha yese pit koma nyamatawa kuti palibe chimene tikuchopa pokhala tili ndi Yehova ukakhala ndi Yehova udzilimpa mtima chifukwa kulimpa mtima kwako muli chipambano anyamatawa okondedwa mvera kumutsikwa chaputalachi anaponyadi mung'anjo anaponya malo otentha moto koma baibuli mana kuti ali mung'anjo momo munaoneka wina monga mwana wa mulungu amene ndi khristu yesu anakapezeka mung'anjo mukulankhula kwawo anyamatawa yesu samaonekera mukulankhula kwawo amaonekapo ndi Shadraki Meshaki ndi Abedineko koma patseli pakati akaponya mmavuto mo mulungu wawo anakapezeka mmavuto momo mulungu wathu samatisiya okondedwa amakapezeka pena paliponse pamene olungama akupezeka chofunikira kuti mulungu wanu mukamuoneke akaonekere ndikulimpa mtima kwanu kuvomereza za zimene zapanganirirwa kwa inu ino nkuna usitilola kusintha chuni chifukwa cha zimene mukutiopeza nazo ife tipitabe titumikirabe mulungu zotiletsa ngakhale dzilipo koma sitikulola chifukwa dzina dzonse zokudzukirani zimafuna dzikuletseni kutumikira mulungu wamoyo anyamata anakuti no ngakhale mwakhazikisa lamulo ndinu mfumu asainira koma ifesi timagwadira kwa zinthu zimene zalembedwa kuti milungu yosadziwika zimene pakamwa pake sizingalankhule kanthu kuchigwadira sichikudziwa kuti agwada nde siningalampire mulungu wathu anatizoti usagwadire milungu ina koma ine ndekha koma lero tili milungu yambiri mbiri wina mulungu wache ndi banja lake banja mpaka limakhoza kuza kuti siyakupemphera amuna akwa iweyo ndikuamba ndi wina wanakuza kuti siyakupemphera ngati ufuna banja ndipo funa kusamalia banja kusowa kusamalia mulungu anasiyadi kupemphera Nena kuti ngati banjali anandipatsani Mulungu. Ndakonzeka kuchoka mbanjali. Koma sindinganyoze Mulungu chifukwa chati ndifuna ndisamale banja. Chifukwa banjali ncholenga cha Mulungu. Ngati Mulungu sapezeka mbanjalo mavuto samatha andikusiya kusiya charichi, kusiya kupemphera ifa chosamala banja, usempekeze kuti ukakhala moyo wamtendere. Ayi, chifukwa chimene chakusisa kupempheracho ndekuti chiyambaso kukudzudza ngakhala utasiya kupemphera. Satana alibe pabwinoto. Satana alibe pabwino azimai. Adadi, Satana alibe pabwino muthakusiya ndasiya kupemphera. Musiyo, kuma wakusisa niofusani kuti ndindani Satana. Ndiye kuti musempekezere kuti mukhala moyo wamtendere fati masiya kupemphera. Ndi nthawi imene muti muonjezere kukumana ni nyengo zopwetekabe pa moyo wanu. Wina banja lake ndi Mulungu. Wakubabula amene amamupembeza. Mamuna wake Mulungu. Wakubabula amene amampembeza. Koma ndimafuna ndikuze kuti ufumu wakumwamba siti kukalowa ifa cha banja. Ufumu wakumwamba ndi kukalowa ifa cha chilungamo. Chimene chikukhala pa mtima pathu. Okondidwa omvera, ndimafuna ndilankhule nanu. Musalole kunamizidwa ndi kunchokera Yehova ndikakhala panokha. Kumene mungakhaleko misozi sikutherani chifukwa kupukutani misozi kulibe. Anthu ambira mano ngati ndi solution kuchoka pa nyumba Yehova. Koma ndimafuna ndikuzeni chimene chimakuyua yankhulani chokani nyumba Yehova cho. Chimenecho chikakuzuzani. Chifukwa chimenechi sichikufuna niwo muzipemphera. Ndiye munthawi za nkhondo za nyamatawa anakuti siti kunsiya Mulungu ifa cha nkhondo. Chifukwa Mulungu wathu anatuzakale kuti ndi Mulungu wa nkhondo andamapambana nkhondozo. Ndiye ife timabe ngati anake ngakhale Babiloni yonse ino anthu akulambira zolambira zawo. Koma ife sitilambira nawo. Ndimafuna ndilankhule ndi amayi. Anthu akulambira kuyenda ma research. Inu muthakwima kuti sindivula nawo mena kuvulira anthu. Kaya andinena kuti ndizikuyenda mu moyo opanda fashion wa chikalekalo wa makolo. Ndikwabwino ndikhale ndi moyo wa makolo koma ndili ndi Yesu. Kusiyana kuti ndiyende wa ma research ndilibenso. Ndikamalitsa kuyendako nkatenthedwe ndiphindu nchani. Imani ya mama. Adadi imani. Sindiyenda nawo moyo mena kuyenda achinyamatawo. Adziledzera mena kufunya khapangana chiyanjano. Ena fika pona kuti azipatsana ntchito okhaokha famaledzera azikagulirana muwa. Azikagulirana sindikopeka ndikukaledzera ifoti funa ndisangalatse anthu andipatse chochita. Alipo ndipasa chochita zina lake ndi Yehova. Amene ngati sandipatsa chochita cho ndakonzeka koma sindichoka pamaso pake. Mavuto samakuopsezeni. Mavuto msautso samakuopsezeni. Ampiri ngati achoka pamaso pa Mungu nchifukwa cha zowaopseza. Zimene ziri kusogolo kwa. Chifukwa chokuopseza chimakaima kutsogolo. Chizikuopseza chikutulusire maso iwo zichita nacho mantha. Koma tamvetsera ukadzadziwa kuti ndili ndiye sopambana zimene zanditulusira masozi. Iweyo umapambana ngakhale pamuza kukuthamangisa. Sikulina okha azakuitanisa pamudzipo. Tabwerani ndinu munthu wabwino bwino. Tinachita mistake kukuthamangisani. Chifukwa munavomereza ndakonzeka kuchoka pamuzi. Koma siningalole zoti pano tizidya masadaka zimene mukuti anthu akufa kulankhula. Sindichita nawo sizindikudza ndipo muzimenezo ndatuluka. Zimakuopeza amabwera ndi azimadota odziwa kulankhula. Ngati mufuna kuti musachite nawo zimene tikuchita pano ino obale ndife wathu. Nena kuti ndakonzeka kuthawa ubale koma ubale wanga wa Yesu ukhale wabwino. Koma mbiri timalolera tichoke pa ubale wa ife ndi Yesu. Chifukwa cha zimene anthu atilankhula. Chifukwa cha zimene anthu atiopseza nazo. Okondedwa. Ndimafuna ndikulimbikiseni mtima. Danieli kapena kuti Shadrach, Meshach ndi Abednego anafikira mpaka mu dzenje la moto. Koma mukuchoka mwa dzenjemo anakasipambanisidwa ndikukakwezedwa. Onse amene anapangira upo kuti akaponyedwe mu dzenje. Amenewo anaotchedwa mu muzi. Anakaponyedwa mu moto ndiwo. Ndimafuna ndikupempheni. Muli Mulungu wakupambanitsani. Mavuto angu ima kusogolo kwa anu nkhondozo. Zoti zikuopseza ni cholinga muzisie. Vomeredzani ndika kumane nazo. Ndika kumane nchimenda kuonzekera. Mutu mikiti makuonzekera zosi. Siti mango kuonzekera kuenda mwe wantambasareo. Ai, pali ntawi na tizi mfami ururu. Kwa mati kuonzeke kudusa mururumo. Tizi nusa muzo beshera. Zo nyozedwa. Zotu kwa nidwa, zonenedwa, tinenedwa di. Koma ndimafuna ndikulimbikitse, iwezi sakubwezere mpuyo zimenezo. Patso golo, patso nsezo, parichi pampano chako, ukalimpa ntima. Usazisie nzimai, usazisie nzibambu. Limpika ntima, ndipo parichi pampano mbako. Zikupeteka inde, zakuzukira ndimbanja nimene umakala. Zakuzukira panchito pampingo pameno mapempero. Zakuzukira pabwenza meno macheza nao. Zakuzukira panansi koma ndikukampa kuti limpa ntima dusa mudzimeneso. Mulungu wako waika chipambano kutsogolo kwako. Ampeya kudaiseni. Mukane siku lopambana. Kufikiranso titakumana wiki ya mawa ngati mkwatulo suchitika mudzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Amen.